Sing.
Choosing praise the Lord.
Hallelujah.
Choosing people praise the Lord.
Hallelujah.
Abum naga. Anwo mnuwa God of choosing way chotamu. And I'm a general Lucy, God of choosing way paputamu. And I'm a fabara, God of choosing way naputamu. Ekenem nine dere God of choosing. Choosing praise the Lord. Afambo ifoma okafo. Abumonye Anambra State from Agulu. Abataram choosing na November 6. Na November 6 kan no okwu. Alusim na ejelozi na obodo ayi ba Agulu.
November 6 on ke last year, 2023.
Alusi di na Agulu na mu obulu ibu. Obo ebu na alusi ana enye mu nsogbu. Kemgbe ndu na nwatakere. Ka alusi di na Agulu na mu na enye nsogbu. And alusi abuso ofu nwaanya na ejele ya ozi. Until nwaanya ahu nwa, ojirekwa nwaanya ozo. Alusi awere na atomenti mu we ga many churches. Alusi awelo na in the year 2000 o we putuo mu. Na August 2000. Nwe blo ofo de alusi ana akpo ya haba Agulu. Haba Agulu. Onye obuna bo onye Anambra State maara maka alusi a. And the alusi ade na ngarabe obodo di ichi ichi dika ogbu mba ukwu nanka is about 17. Obebu na di alusi we na enye mu nsogbu we si na nge ebulu ofo ka we na enye ye nni na eje di ozi mgbe ihe ndi akalele we me obe we jebere di alusi ozi ndi mmadu na akputa efi na ebulu di alusi. Ndi mmadu na akputa egu, ndi mmadu na akputa ebuni, ndi mmadu na akputa ikenge egu, ndi mmadu na eweta okuko, na eweta ihe di ichi ichi we na enye di alusi. Bido na the year 2000 August. Choosing praise the Lord.
Hallelujah.
O we lo na November 6 last year. Anom na di okwu alusi na emekwa di ka m si eme. Ihe m fụzere bụ na nwa man mere apịa n'ilu m. Di ma na-eme apịa n'ilu m. Welu kpọọ m. Wee sị m ma m onye ya bụ. Ọkwa na ife, ọ bụrụ na nlọ. Ndị mmadụ nọ si ebe a. Nne di man. O wee sị m mụ kpọọ ya Holy God of Choosing.
Hey!
Mụ kpọọ ya Holy God of Choosing. Osim na ya bu Holy God of Choosing na taa. Ke abiala ke adoputa m n'okwu alusi a. Ke abiala ke adoputa m n'okwu agbara. Na bido n'ubosi taa wee gaa. Ubosi niile m na-adị ndụ n'ala nke ndede ndụ. N'onye nwa bu Holy God of Choosing ka m ga-eje n'ozi. N'onye nwa bu Holy God of Choosing ka m ga-efe. O wee kwuo wee kpọọ ọtụtụ quotation. Si m na alusi abụghị ihe ọbụla n'ụwa. Sim n'onye nwa bụ Chineke onye nwe ụwa na uju ya n'ụwa dum mmadụ bi na ihe niile dị n'ime ya. Choosing praise the Lord. O wee sị m na n'ụbọchị taa na m agaghị abịazi na okwu alusi a mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a ọ dị ka m ga-enupụrụ ya isi. Ihe m fụziri bụ ilo ọkụ welu bido na ntutu isi m wee luo n'ọkpa ọkụ a wee na-atọ menti m ihe dị egwu. O wee sị m ngwa m jiri aka m wee mebibe ihe niile dị n'okwu alusi a. M wee sepụsị m ihe niile dị n'okwu alusi a ma ọmụ ma akwa ọcha ma akwa red ihe niile etikọsịrị n'okwu alusi a. Ejikwa m pichu ụfọdụ ebe a. O wee sị m mebisibie. Mgbe m na-emebisizi ihe ndị a na-eti mkpu ụfọdụ ndị mmadụ wee gbalụ bịa. Mana nya bụ Holy God of Choosing nwere ihe o mere. Ụfọdụ ndị mụ na ha na-enye nyaba alusi nri ndị ụmụ nwoke. O nwere onye egwu kwelu elute m nso. Ihe na si habu na nne na nne this man not no holy god of choosing no ya se mu distort ya alusi ni na ha ni na we kwuru stand still na nne mwe mebi sibe ye ni na du no kwa alusi ya na ben na mwe mebi si cha ya e we mwe ya oku mgbe ihe ndia na agbazi oku kamu nwa biazi alu we nwetetu onwe m su Ufadu wele na asim ifo makene nke bu nka maka hawa na omu high priest na eba umu mwake na ejela alusi ozi deka ajadu na ana mana munwa bu ofu nwanya asu no nwanya na batari ana mbo abiaru na obodo aye ba agulu nya na nwaya we na ona ogbugba ndu ebigebi na nwaya putu uwa na oga na ejedi ozi na putu uwa na oga na ejedi ozi alusi a we comment em nuzo di ichi iche juna maga ha anu di Juna maga ha amuta nwa nduka di ichi ichi megedege ekpele n'isi mu ka ngari ife di alusi okpere before we jebe di ozi a from the year 2000 August so this last year November 6 Holy God of choosing we ma appear
hey
we set him free na kanya bu alusi
power power power
Choosing, praise the Lord.
Hallelujah.
Owe buru na ihe ndi a na-eme. Obodo anyi ba agulu. Na ndi agbata obu mu. Ha niile we si na ha futubehe udi ihe do otu a. Na alusi a na mmadu ada agba ya n'iru.
Hey.
Alusi a na aga obodo di iche iche. Gabula alusi ndi ahu. Ndi obodo ahu abia. Mebe mgbasa di alusi gwara ha ka ha me before ha eburukwa di alusi ha. Eme ho otu a. Ona egbunya bo obodo ko obukpo ha ncha ha we si na ha anu to be ihe bu holy god of choosing for that nda agbata obu mu about mad five ndim na ha bi na agbata obu so mu we agbata na choosing agulu three branch
hey
we solomu tata
hey
I we na ejele holy god of choosing ni ozi
power power
hey Ultimate in power, God of chosen. God of chosen, ultimate in power. God of chosen, ultimate in power. God of chosen, ultimate. God of chosen. Clap unto this great God, the true and only living God. The God of the moment, the really Kweme, the God of the pastor of chosen. Thank you, Father.
Chosen, praise the Lord.
Hallelujah.
Holy God of chosen, I was an idiom. Oh, well, now I am a two quotation. In Kende Potalo, Father, make a quotation up of Buribu. Up of Lamodeka, up 20, from verse 1 to 17. Osin na enwe gichi ozo enwe ritinyere nya bu holy god of choosing onye kwele mu quotation nke akporo 1 Corinthians 8 verse 2 to 6 osin na odigi ihe obu na yile alusi nke di n'uwa na onye nwa bu holy god of choosing na chi n'eni igwe na chi n'uwa Choosing, praise the Lord.
Hallelujah.
Mana alusia anekwu okwu ye. Oka akari 17 na melobe we jide ofo ya. Onwele oge olulu. Ma ndi mmadu na asi na ha futu be udi ihe nka. Ka nwatakiri nwaanya do otu a ga esi we bulu ofo alusi 17. Oka agbala. Oka alusi. Mgbe ha na-ekwuzi ihe ndi a Mantala ma afufu du n'enu e munwa we ju. Alusi a we gbajisie mo pa na abo. We mechie ma anya. Mana kemba Holy God of choosing biara. Ihe nwa we disi aka. Nkiri nko eju ne we si na anya mdasisia.
Hey,
nwe bulo e na afu zo n'ubosi ta.
Power.
Opa anwa o gbajiri mu. Nwe bukwala e na eji je ma before bi ike ka na achi na ana.
Hey.
Maka na mjuru na mama ewe luzi ofo ndozo. alusi atiri iwu si na alusi nwaanya niile dị na Anambra State na anọcha na m ga-ebusi ọfọ ha ha ncha wee na-abịa one after the other wee na-eweta ọya dị iche iche o nwe nke m yakatalụ ndị mmadụ si na S ma emesịa the spirit abịakwa bịa were ọya anwa ndị mmadụ achọba anya bụ ọya ma mụnwa e wee m wee jebulu ọfọ m wee duzie na m ama ebuzi ha wee gbajisie m ọkpa kpuchisie m anya holy god of choosing wee bịa wee mee ha niile arrest wee were ọbara jesus christ of nazareth wee tigbu arụsị niile a oke ntigbu na ndụ m wee si etinye m free n'aka ha wee mee ka m bụrụ onye na-afụkwa ụzọ n'ụbọchị taa
power
wee mee ka m bụkwara onye na-eje ije n'ụbọchị taa wee mee ka m nọrọ n'etiti ụmụ ya bụ holy god of choosing m wee si ka m kenee ya holy god of choosing maka ọ sị m nọọ ihe m ga na-akpọ ya ọ gwara m si m wepụ ihe niile bụ akụrụngwa alụsị a dị n'alụ m mụ yipụ m iyeri ntị m ife onu ma kọtesti ihe ọ bụla bụ ihe anaghị enye chineke otuto si na m bụ nwa ya na m bụ choosing daughter na m bụ choosing daughter na ya nwa n'onwe ya bụ holy god of choosing since ya pastor anyị wee na-emelu m ekpele ọkwa pastor anyị nyere aka wee si na m ga-esi agụrụ wee bịa obodo a bụ Lagos na ana m anụ Lagos na ntị na abịabeghị m obodo a o wee duru m wee bịa yesterday night m wee si ka m kenee holy god of choosing holy god of choosing mmụọ mere nke a were nye m obodo anyị bụ agụrụ wee na-eshe eke eshe eke wee si na ha afụkọbeghị ụdị a choosing praise the lord
hallelujah
testimony nke ịbụọ m bụ
o mekwana ka o si eme
testimony nke ịbụọ m bụ na mgbe anwa m na-agbara ijele mmụọ ndị ahụ ozi o nwere unu ekpere m bịara gaa ha wee gọzie mmiri wee bụ ịmụ ka ṅụọ ogologo anụ mmiri karịrị tepụwọm dị n'afọ m a welu na-enye m nsogbu ahụkatago ọgwụ dị iche iche ọgwụ okpo dị iche iche ogologo anụ mmiri a ma mụnwa na-afụ ya ana m eji anya ime mmụọ na-afụ ya na anụ mmiri a nọ ka python o wee na-agwọgharị m n'ime afọ ọ na-ata m ebe a na-eti mkpu o wee luo n'ime December pastor anyị wee na-ekwu okwuchukwu wee nye testimony si na o nwere n'obodo ebe ndị gboo gwọrọ ọgwụ okpokoro isi mmadụ wee na-ekwu okwu wee na-edestroy obodo a na-egbu ndị mmadụ si nwa holy god of choosing a brother wee welu apron wee jee kedo na windo na benia na obenia ka dị alụsị dị pastor wee nyesie testimony a wee naga mmụọ m wee si m ebe ọ bụ na apron a lụrụ ụdị ọrụ a na apron a nwere ike igbu ogologo anụ mmiri adị m n'afọ na-enye m nsogbu ọ na-enye m nsogbu etu a ndị mmadụ agbakọ na-emelụ m sọrị m were isi na-eje ije m wee welu apron a wee kedo n'afọ m o kwere nkedo o zuru m m wee were ya wee bido n'afọ wee were ọgọdụ wee fiebe ya ịbụọ n'afọ m wee kpesi ya ekpere wee si holy god of choosing bịa na-ịnapụtago m n'alụsị napụta m n'agbara bịa napụtakwuo m n'ogologo anụ mmiri a nọ n'afọ m ya ka m kpesịrị ekpere wee dị n'ala mgbe ụla ji wee bụrụ m amara m ya ka m megharịara alụ wee chọba ihe a na-eme m n'afọ a chọ wee ruo n'ụbọchị taa
power you are worthy oh lord Jehovah you are worthy to sit on the throne you are God has chosen you are worthy to sit on the throne you are worthy oh lord you are worthy to sit on the throne you are worthy God has chosen you are worthy to sit on the throne you are worthy oh lord Daddy, you are worthy to sit on the throne. Our Savior is worthy, worthy, oh. Worthy, worthy, oh. God of choosing. Worthy, worthy, our Savior is worthy. Our Savior is worthy, worthy, oh. God of choosing. Our Savior. Amen. Hey.
Choose and praise the Lord.
Hallelujah.
Where will you go now? Will you not go? What God bona? Why you bona? Bung my holy God of choosing. No, Simona, I pray holy God of choosing. Here April and Melanandomo. Oh, where bu anya bu? We gonna go and meet in on our form Kembe. Ada ekwe ka nwa mmiri to nwiko April a we so to si we tikpo isi agbala ahun nke kedonu nebe ono na window o we gbu ogonogo nya bu anu mmiri na afom kembe mbosi a nza December lo ebe anku di anu mmiri anozu na afom ozo oda enyezi mu nsowu o we gbu ihe Holy God of choose injiri April a unu na eyi we gbu omu oya
hey
Wesi na mge kene, Holy God of choosing. Oya na putalam ni ibu ebolom, bido na akpa nwannem, ibu Lucifer, dragon, ekwe nsuborom, bido na akpa nwannem, Holy God of choosing, we locate yem, webya zoputam, ne mwego nyobu na oji, oji akaya webya. Wene kene, Holy God of choosing. Oye mere nka we nyem, meka mwela anyama abo na afuku uzo. Make and well up my boy, where could they titty? Oh no, boy, moya. We make a cuputa, a dem monkey, Holy God of choosing. Choosing, praise the Lord. Edimo Hela, well, and I'm the Holy God of choosing, Afana. More Guadamaya, Holy God of choosing the boat to turn in Casino. Choosing praise the Lord.
Hallelujah.
Bikonu. Mwakena wanya, umu Holy God of choosing. Nekwenu mumu wanunu, biko. Nyalunu maka. Ebobu na mabu golu nwannunu na Holy God of choosing. Etipu sigalu si na agbala ni na. Oru aka mubu nosu, mana o mechirie. Weme ka ntobolo nefu. Mana Holy God of choosing si no bosita. Matu negu musobeye. Ni aga igosimu na oya mwabu chika chasichi ni ne. Choosing praise the Lord.
Hallelujah. Achon kanjuagi tupu ibatwe. It's not Roneka in Efe Alose Haba Agulu Arone.
Bidona in the year 2000, 23 years.
23
years. Yes.
And Python Anam Anu Milia Bugina for if I got on the corner gone
near. Bidona 1999.
And this in a jugger Ulu Kadi Chiche, and a paper Macaina Potagena, Aka Alonso Agulu. In an infant Naju?
Yes, sir.
Other Kissina Ulu Kadi Chiche, Unaper, a peg, a camamba, and Napotage, Naka Rosia. Manuin came where you see.
Yes, sir. A gentleman to church di Chiche. Mpawi Aketa Halu Chele 50. Mano when I buy Zapotaram, where the Bruzia do offer, I'll see 17. Where the baby is.
Where Bunis Sina, I'm a Catania, if you feel nabo. Young work away, Bunny Rugi, where singing, I have a Holy God of choosing.
Yes, sir.
When Napotagi,
Oga Obiala ina akowana ikurisi and ikukwa ngworo isi na alusi akulugisi kwa ngworo akwifiku.
Yes sir.
Nya Holy God of Tuesday webe we na potage na atumatu isi na ngworo we bulo nye kuotata we na afuza.
Yes sir.
Nyana kita adika ode ibuzi onye choosing ibuzi ada choosing
abuzi ma ada choosing o
praise the Lord, praise the Lord. I will try to interpret this fearful testimony of our sister. And I'm sure that many of us already also understood the testimony. Because I know that that shrine and idol she called the name, many of us know that name. Yes, because me, I'm from Anambra State, and I know that place. I normally pass through there to my town. So our sister testified. She said, for 23 years now, she has been serving the shrine and idol that is called Haba Agulu. And many of us know that name. I know the name. That she refused and resisted initially. But that shrine idol had a covenant that it will be served by a woman from that town. And that's how he came upon her. She started serving the shrine, sacrificing all kinds of items, bullocks, goats, whatever, to this idol. She said she was the chief priest of that idol. There are other men that were priests, but she was their chief that were making the sacrifice. And this torment had been on her so much so that according to her, that idol also crippled her and made her to be blind. Yes, she was serving the idol. She was under very terrible torment. According to her, on November 6, 2023, while serving the shrine, performing her duties as chief priest, he said, a man appeared physically unto her and asked her, do you know me? And went ahead to introduce himself and said, call me Holy God of Chosen. I have come to deliver you from this shrine, from this bondage, from this idol. From now, you will serve God of Chosen. Shrine and idols are nothing. I am the creator of everything. She said, as this conversation was going on, people were around there, and that she wanted to resist the instruction. And then suddenly, she experienced fire from her head to her toe. And then the angel, the man, the ancient of day that appeared, asked her to destroy all the idol, the shrine, and everything there, and set it ablaze. She did, shouting, crying. And people came, including those that were serving the idol with her. She destroyed everything and set everywhere ablaze. Her sister recalled that haba agulu idol that she was serving, that is so powerful that it has representative in many towns in Eastern region, and that she was expected to be the chief priest of all of them. According to her sister, she said she so suffered in the hand of this shrine. She did not marry, no husband, she had no child. And after destroying the shrine and idol, setting it ablaze, that God of Chosen, the ancient of day that appeared, set her free. made her to regain her freedom. She started walking, and her two eyes opened. She started seeing. According to her, she said the idol also put a very strange water or marine animal like python in her stomach. She had gone to so many places, suffering and living under that torment. And after her deliverance by God of Chosen, she said that the Agulu people in Anambra State, her neighbors, all of them were also screaming and shouting that they have never seen it like this before, that it has never happened, that nobody has ever dared the haba of Agulu and got free. But here she is, totally free, eyes open, walking and moving around. That's so much so that many of them have joined her and they are now worshiping in the Lord Choosing Charismatic Revival Movement Agulu. Her second testimony also had to do with that. I think I've mentioned that. He said she went to a prayer house one day, maybe we're trying to see for solution. They gave her water, so-called holy water. And after that, she discovered that a python, a marine animal, started living in her body, tormenting her and making life very uncomfortable for her. She had gone to many places, according to her, churches. She said over 50 churches. That if she start counting them, we will not go. Over 50 churches, prayer, did all, but none could deliver her from the hand of that idol. That python continued to live in her body even after the deliverance. But she had a testimony from a pastor that talked about how somebody used an apron of the chosen, and got deliverance. She said, if this is true, let me tie this apron on my stomach. And she managed to tie the apron on her stomach. She slept and woke up to discover that the animal, the python living in her stomach, had disappeared, and she became totally free. Brethren, guests, and invitees, this testimony is a record-breaking testimony. Another proof, evidence, that the Lord Chosen Charismatic Revival Movement is elected, appointed, and established by God Himself. And that is the house of mountain on top of mountains. You know, a pastor told us from the session of this ministry, saying in the course of time, we will see angels physically. And it has happened, you know, times without number. She said, the Ancient of Death that appeared came physically, and today she became delivered from that dreaded idol in Agulu, Anambra State, Nigeria. I want us to give this God a very big clap offering. Clap unto God. Clap unto God. Clap unto God. Clap unto God. If you are from Anambra State or towns near Agulu, or you have heard of haba Agulu, can you raise your hand and wave it? If you have heard about this shrine and idol, you know, because it might look like a dream, but this is real. Me, even traveling to my town, I normally pass through that town. This is a classical testimony of the proof that God is the God of the chosen. Sit here, enjoy His blessings and deliverances, and at the end of your life, you go to heaven at last. I want to ask you again to clap unto Him and appreciate the fact that you are chosen. Clap unto God. Magnify this God, the God of the chosen, the God of the pastoral chosen. Awesome, unbelievably great. Thank you, Father.